Amasi abekwe elangeni kumasipala weBeyers Naudé njengoko kungekho qela lezopolitiko elilawula lo masipala ngesininzi. Kunjalo nje ingxoxo ziyaqhuba kumaqela ezopolitiko azawuthi alawule lo masipala.
At the moment, and so far, I would say whichever comes our way, I believe that the ruling party for all these years in Beyers Naudé, Graafnet, that areas, I believe that what we have done to the people already out there, the people will still appreciate it, and we want to change their lives, and with them, they can also come by and they can assist us in it, and they believe in it, because there's really changes in our community, and big changes.
I think we are, first of all, concerned about the low turnout. I think there's a lot of work to do in our municipality to get voters back to the polling stations. So we're looking forward to what is the outcome of their negotiation. And I think in 5 or 6 or 7 days, we'll have the results of the negotiation. So again, from my side, we are pleased.
Abahlali bedolophu yaseRhafu bathi bafuna urhulumente olawulayo kulo masipala udale amathuba omsebenzi uzise neenkonzo.
Utshintsho endinqwenelayo mntokwana lelokuba ukungalunganga kwamasizakhe kudlanywe bamabulungu kufane nexesha lasekrunzweni because ikrunzweni nesanta yohlukile ngokwaselokishini. Kuba ke banosondela kwelo cala uba umasipala tazama unako nako uba asisondeze nathi.
Into esiyinqwenelayo thina iyouth ubukhulu becala esinothi sijongane nayo kuba ke iyouth itshaya ii-drugs kuyarotshwa. It's because of imisebenzi ayikho.
Kwiphondo leMpuma Koloni babini oomasipala basemaphandleni abangalawulwanga esininzi.
No, I think that for me is a particularly interesting dynamic because whenever we spoke of coalitions in the previous local government elections, it was always issues around metros, you know. It was an urban issue. And now we found with the Beyers Naudé and the Kokoma municipality that it's also starting to migrate more into rural district councils. And for me, I think that sends a very, very strong message that people maybe no longer have faith in one political party, but are really looking for that cooperation between political parties to try and resolve some of the critical issues.
Abahlali balo mmandla bathi banethemba lokubona utshintsho kwiminyaka elihlanu ezayo kulo masipala. Kwiindaba ze-SABC ndinguLwando Nomoyi, ndiseMpuma Koloni.